Lesi sihloko sikhuluma ngemigomo nemininingwane elandelwayo uma ushona usasebenza. Uma kwenzeka ilunga lishona, umndeni angazisa ihhovisi lezempesheni noma umasipala. Umasipala kufanele athumele iform D kanye nenombolo yentela kamufi nayo yonke imininingwane yabantu akade ebondla nezindlalifa zakhe. Bonke labantu kufanele bagcwalise amafomu. Lamafomu atholakala emahhovisi esikhwama sezimpesheni noma kumasipala. Ukuze isicelo siphumelele, kufanele bomndeni bathumele lezi zinto ezilandelayo. Isitifiketi sokushona sikamufi, omazisi babo bonke abafake isicelo, izitifiketi ezigcwele zokuzalwa zabantwana, isitifiketi somshado, incwadi yefa. Kufanele futhi wonke lamafomu asayinwe phambi kukamfungisi bese yafungelwa. Abantu akade bondliwa umufi nalabo ababhalile kuphela kufanele bahlomule. Isikhwama sezimpesheni sona sibe sesenza ucwaningo ukuthola lonke ulwazi olufunekayo ngokuhlala phansi nomndeni noma ngocingo. Uma kukhona ukushodayo, isikhwama sezimpesheni siyaye sicele eminye imininingwane. Uma isitholakele yonke imininingwane edingekayo, isicelo sibeke sesiyaphothulwa babelwe bonke ngezingxenye. Ibhodi elawulayo ibe seyithatha isinqumo. Emva kwalokho isikhwama sempesheni sikhokhe. Kwisikhwama sempesheni Provident Fund, unkosikazi nezingane babelana kwisamba kuphela, ayikho impesheni yanyanga zonke. Uma ushona ungenabani, umhlomulo wakho wempesheni uyokhokhelwa efeni lakho. Lokhu sikwenza ekugcineni.